Hey, you know me has all Adela. To do me a baya, da 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 da. Let ya know, da 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 da. Kichit mai saka, da 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 da. Hey, you know me has all Adela. Bisto shaza baya, da 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 da. Visket neki, da 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 da.
Visket neki, da 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 da